Ineye maganizo anga ndikulankhula ndithu momvekera bwino. Ngati anthu akufuna kuti tisinthe dzikoli, ofunika kuti ayimenso ndipita Mutharika. Ndiwunikirenso mtundu wa Malawi. Ino amene mukudya ndalama mufuna mugulitse Amalawi ochuluka kuwayikabe mavuto. Chifukwa, you should know this. Tikamati zisankho zowinira upresidenti, sama vota, ndino amene nthumwi zimene mmapita ku convention. You should know that. Chifukwa mukapanga zisankho zofoira, chifukwa jati ndalama tochepa timene mukupasidwa ndi Nankhumwa, mukapita ku convention ukapanga zinthu zopepera, mudziwe zoona kuti kuli nkhondo yayikulu imene ikufuna Malawi ochuluka kuti imene iyi ipambanidwe. Nde muziona zimene Malawi akufuna. Ine ngati mmodzi Malawi okonda dziko ndikufuna Peter wa Mutharika ayimirenso. Pazifukwa Nankhumwa sangapikisane ndi Lazarus Chakwera. Zimene zindikukamba chilungamo mzimu wake Nankhumwa kudziwa. Zimene wanena Dausi zijamusai wale kuti Dausi ndiwa MCP. Anachoka kwa MCP. Ndipo ndi mphalamangwe ya MCP. Zimezo muzidziwa bwino bwino. Ndipo zimene zimukumbukire bwino bwino ndithu Dausi ndiwa MCP. Walowaliti DPP. Ndiye zogulitsa Malawi takana. Zofuna kuononga Japani takana. Nankhumwa sangayime kuima pafupi ndi Chakwera. Sangapikisane naye Chakwera. Ndipo Nankhumwa ndi chilima. Chilimaso ndi amene akutha kukhalawo ali ni molala kwambiri. Kusiyana ndi Nankhumwa. Chimechi ndi muzichidziwa. Nankhumwa si size ya Chakwera. Ndipo Nankhumwa si size iso ya chilima. Chilima ndi doloso kwambiri kuposera Nankhumwa. Ndi muzikhala ni malingaliro. Osama kukamba zinthu zichifukwa chati ndalama tochepa. Amalawi munakhalika motani inu. Munakhalika motani. Ti ndalama tochepa timene akukupatsani panopa. Mugula kashuga kodulanso. Zinthu zoti ndizokwera. Ngakhala takupasani inu kandi 100,000. Inu siitha wiki yose yatha. Tiyeni timangeni Malawi. Tikonze Malawi. Munthu amene angathe kuima kupikisana ndi Chakwera ndi achina Peter Mutharika achina atupere osati zimene mukukambazi ndipo anthu amene amati ndifuna ndiimire boma imayamba kukhala nawo serious kuyamba kwafufudza ndi anthu amene amachita nawo mantha ndi muzifufudza Nankhumwa adamfufudzapo chani Nankhumwa kumulonda londa ndi chani akudzozoti ndi mtedza osakhwima umeti mati mandolo mphepwa kuponda ndi phazi kumango ti phafu iwaja kudziona kuti ntedza ukhwima ndi umene adzivutika nawo uka akauponda uzi abaya kuphazi ndi achina Peter Mutharika achina atupere aja ndesi ndichula ena amene afuna kuimira nawo pa convention chifukwa alipo ena amene inu mukudziwa kuti ndinumboni akungomveka mbili yota afuna kuima nao. Akuyamba kwa londa londa kwa fukulia timirandu. Cholinga atsekereze. Ndeti samango kamba yae. Nankhumwa sangaime ndi Chakwera. Sangapambane. Mukapanga mistake. Mukapanga zami salazanu. Zopanda nzeru. Kupita kujanduka mpanga Nankhumwa kuti awine. Mujozo ti Malawi ti pulabe njera zote. Ntachufa sangapikisane ndi Chakwera. Zimezi ndikukuza ni 100%. You should know that. Nankhumwa sangapikisane ndi Chakwera. Kungopanga zinthu zopepera ngati zimene zinu amene mmapita ku convention muzozo kuti mwagulisa Malawi. Sangawine upresident Nankhumwa. Chifukwa anthu sakumukonda. Mukumukonda ndinu amene mmapita ku convention inu mukamadyeselwa ti ndalama ta COVID tichi. Mupange zinthu zokonda Malawi. Zopepera ayi. Zina zitu muona mkwiyo wa Mulungutu. Kapenanso wa Malawi kumene. Chifukwa mukapanga zopepera. Kenaka tizikuonani chifukwa mukamabwera ku ground mudzifuna ifeyo ndeti ziyamba kuyamba kukwapulani sopano zamisala apapa ayi lolani kuti tiwombole Malawi tipulumuse Malawi ndemuziona kuti kodi mitunda imene ingati kupulumusa Malawi nditi ndeti kamati APM, APM, sinde kuti tukungo kamba chabe yae. Siti nadie songa kareta mbala ina ili yonse. Kuma tukuona nchito zake zimene anaonetsa ali chani alipa mpando. Mundu jali pampando, inflation inali stable, sinali kugwa, sinali kukwera, zimaenda bwino, ama igwira bwino ndrama, ndipo ndrama pa ground imapezeka, zinthu sizinali kukwera chonchi. Iye ujali ndi kuthekera, kochuna malawa abwererenso mchimake. Iwowa awawawa, aungoteta napeza zinthu zitaonongeka. Kupeza zinthu zitaonongeka, ndekuti chimechima chitika nchani, iwowa kukonza, makonzedwe ndiati, ndikuti imapita ndikutsika pangono pangono akuitsitsa pangono 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 ndifete zimvesisa noti anaipeza yokwera ichene kwacha ndi akuitani kodi akuitsitsa pangono ikutsika pangono pangono kanti akuyesesa koma malo moitsitsa pangono pangono ikungokwera kuchoka pa 7% kufika pa 20 chakuti percent ndekuti akuyesesa pojani awawa kuononga dziko nde inu ngati mulibe masomphenya mwangokhala adyera chifukwa cha tindalama timena kukupa sani kaya mmagula chani okondedwa tindalama tunotona kuti titha koma tuombole Malawi ife ndife alimi ya kumudzi. Fetereza ngati chaka chinojo takanika kugula pa 73,000. Chaka cha mawa kalapati. Mufuna tirime kapena tife ndi njala. Zimene zimuzizi ganizira. Tifa ndi njala kaya. Koma tikonze zinthu cholinga ife anthu akumudzi tidzimva kompezi pezi tidzikhala ngati tili mu dziko lathu tisakhale ngati ma foreigner. Ndiye mukamaganiza mopepera chifukwa choti ku convention kumupita ndinu. Zimenezi muyamba amalawi muaputa. Musapange za chibwana tukufuna pita wa Mutharika aime pita yemweyo amene yuyu ali ndi masomphenya amene ali ndi kuthekera chifukwa ntchito zake tinazoona kale sinde kuti kukamba za munthu amene sadakhalepo adakhalapo tazoona kale ntchito pitani kumwera pakati kumpoto aukamba bola adadi omweyo chifukwa choti ntchito zawo adazoona Nankhumwa ntchito zake mwazoona iyo wakhala upali amene ndi chanji mena kuchita Aungo gwiri zana sondi anzake ajina kuba nao limoza. Nde mufuna mpange zintu zoti zopepe la zoti ime chani chani. Akalamba akalamba chani. Kodi agamadu Mtsogoleri. Ama pita kalima ndiyeyo. Nzeru ndimene ima funigira. Nchifaji kuli maunduna. Kwa uza zo chita chitanizi. Ndi zintu zimaenda iyeyu yali ndi kuthekera pita wa Mutharika chifukwa ntchito zake feta zoona kale situngo kamba zinthu zopeperayi osati kudyesedwa kanthu yayi anali pampandopo zimene anachita feta zoona tasiyanitsa bola adadi omweyo kusiyana ndi izi zimene mukuti za chinyamatazi zopepera izi ndi zopepera zimene zishuga tidzika mugula 1.5 Mukumati ndinu nditi ndalama takomvira timena kukupa sanito mukumagula ti mukushuga mukumamwa koma tithera mjira timeneto Nankhumwa sangapikisane ndi chakwera chakwera panopa muzizo ta MCP ndi chipani cha chikulu tidziuzana uku ndi kuchipinda MCP ndi chipani cha chikulu ndi champhamvu chimene cha mungoganiza kuti chakhala ku opposition zaka zingati koma chinawinatu Nche chikulu singagwedezeke wamba wamba chikufunika munthu wa nzero okhwima nzero osatena Nankhumwa Nankhumwa mimba iri kuno Mupanga chibwana chimenecho. Simuipula Malawi, simuipula pa moto. Tipange zoti dziko tipule pa moto. Osati kungokonda ndalama basi. Ai.